ambao tuangara gatoya kuriona na ko kenshi na bakina soka bakina yinjira soka kapiteni nabo yambandi gusa nanje shobora kuyambara ariko nari no mu kibuga magaze hariya hanze.
Ya bayewe yabaye gahungu igitega tsinzwe kuba emeri atare touching you kimwe isano mu performance y'umukino wa Sunrise hanyuma batubwiye ku performance y'umukino w'iki gitego.
Ya emeri ngira ngo ni umukino w'umazi bya kera n'ibyo tubona match ya Sunrise wenda ashobora kuba twariyumvise cyane gusa ni niba bigaragara mu myitozo akenshi dukora selection bitewe n'uko abakinnyi bigaragaje mu myitozo. So njye twagombaga wenda kumukurikirana neza ese ajya mu national team naho ntiyabonye game time gahunga ubwo niwe wabonye game time kuko twakinikina gishuti gahunga wari wishyina kandi akina neza. So ngira ngo twagombaga nawe guha gahunga ayo mahirwe kandi yakomeje no kugaragaza mu myitozo kandi ni umukino urimo kugaruka umaze igihe kinini cyane mu mvune. So ngira ngo confidence yaduhaye twagombaga natwe kumusubiza muri match nubwo bitagenze neza ariko ngira ngo yagize match nziza muri rusange kuko hari isetu nyinshi cyane yagiye akora navuga ko performance yagongo ye nziza. Ikosa n'igitego cyo ushobora kuvuga ngo ni gahungu kubera ko ariwe last man ariko buriya wanagize igitego ntabwo yari ageza kwizamu gusubona nani intandaro yacu.
Umutoza twabonye ubushake bw'ibitego ku matanda kugira ku matanda wa nyuma ni kimwe mu bakora kugira ngo ikinda polisi mu gisi ya shuzi yara kubona konsantrasiyo ye nkeya mu bihugu bimeze neza. Icya kabiri ni iki muri aza kuza gukora kuri iki kugira ngo ibyo twabonye mu kibuga bizakomeza kugira ngo reka ibintu tujye gihuza neza cyane ko ntabwo bitaniye cyane yemerewe ko nyine iyo mwubakireho kugira ngo ibijyanye n'ibi polisi yari yakaye kumwamushize sinzwe mace ebyiri by'umwihariko bikunze kugaragara ko amaze n'abari muri polisi n'amaprofile manini gusa abakinnyi bakinnye ikipe nasiyonali barabashoje abakinnyi bavuye mu turere manini batwaye ibikombe hakaba ikintu gikunze kuvuga yuko hatari extra motivation muri polisi ko ari abantu babitwara gahoro eta iri psikolojike kiri cyo kintu cyo kurenga ibyo bintu bakaba bajya hejuru bayisanze ute uyu mwaka kugira ngo uhindure igitego cy'iyo myumvire kuko twemeranye ko ibyo polisi itanga muri ino myaka yose na sikisi yagize ku munzani ntabwo biri balansi mu mwaka.
Ni ikibazo cyiza ndabumwashwe kubyanaliza neza urebye kuri mashi ebyiri ibyo turimo turwana nabyo navuga ko njyewe attitude y'abakinnyi biragenda uko ku match ku yindi urebye match ya Sunrise ukareba nini ngira ngo harimo impinduka zikomeye. So icyo wari uvuze rero wenda amateka ya polisi yinjiremo gusa iyo myumvire yo dushaka guhindura kubera icyo abantu batubona ko tumesebye kubera icyo abakinnyi mwebwe abantu babona ko mumeze bike kubera iki kumva ko byagera kubera iki mwumva ko mwaza gusoreza kariyeri zanyuma kubera iki kubera iki kubera iki kubera iki. So ngira ngo ni yo mindset ni yo myumvire turimo gushaka kurwana nayo kandi ngira ngo harimo improvement nubwo itaraba ijana ku ijana ariko byibuze hari ibimenyetso ugenda ubona ko wenda bizageraho bigakemuka. Hanyuma icyo wari uvuze ku maprofile buriya profile n'umusaruro ntabwo biburi ushobora kuba ufite izina ariko ibikorwa bidasobanura izina ufite. So ngira ngo iby'amazina ibya profile ibyo ntabwo ntabwo umuntu yabitindaho cyane ahubwo byakabaye byiza umuprofile adafite cyangwa yigeze kugira akomeje no kwirwanaho. Isengero cyo kugerageza kurwana nacyo uyu munsi ni ekipe itari mbi ariko yego byagiye ngo afekta kandi nabo ngira ngo imwe bakabigiramo uruhare. So ngira ngo niko kazi gakomeye cyane mbere yuko twavuga ngo turatsinda mbere na mbere turatsinda gute turatsinda muri iyihe style. So ngira ngo rero ni akazi katoroshye nta mabota atandatu tutakaje ariko kuvuga kenshi hari n'abandi ntabwo wenda bateye imbere bafite umushahara bigeze kugira intangiriro mbi ariko uyu munsi ngira ngo wenda singwa ko ariko bizagenda ariko bisaba ko nyine hari icyo gukora kugira ngo ibyo bihe bibi birimo biveho bibe byiza kandi twakwirengagiza ko na none urugendo rwego rwa shampiyona dushobora gutangira nabi ariko tukazasoza neza.
Akabazo ka nyuma mu kiganiro n'abanyamakuru bakutwereka wawugiyemo wavuze ko utarafata umwanzuro kuri kapitensi kugera igihe ugomba gutangira akazi akazi waragatangiye watoje match ukabona umunsi mu gihe neza wambaye kasare niwe kapitene wa esi ndetse niwe kapitene wa polisi yungirijwe n'abandi yarashimize
Ya na kapiteni turam desida jana prefera ko kapiteni ya burani mikoro kuna kora kwa kapiteni ambaye amba ni gusa na anje shura kwa amba alikuwa ni nini mtu wa magazi ya hansi kapiteni tuacha jiga ho tuzafata chemezo nyacho jikwiye so tuwajira ngo turere kwanza attitude ni ihe nonde mu shura kwa wale bagenzi be ninde mu fite mindset tanukeni yabandi ariko aho dufite kuri kanya ya wasabyo ya wadenik ya wamigi ya ngo baracyaba kapiteni bacu wela ni ni tutara na musero official ariko abari basanga ni sabyo na Dominic kandi ya ngo tutafite muri group tuzabona tugende turebe kugeza tuzafata umwanzo wo gufata ngo ni kapiteni wa nyamo wa club
gatoya ka bonus kandi ngo be ko tindahura n'undi na n'icyo n'icyo cya
Ce vreau să spun este că am văzut 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 că am văz